nina upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya ni this is special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako uwe mta, mta. My desire. When you pay down, me mama put this CJ. Oh my God. She and me, nimetulia.